niwe baba, usikie kilio chao. Wewe niwe baba, wewe niwe Mungu. Wewe niwe baba, usikie kilio chao. Wengine walia makazi, wengine walia chakula, wengine walia kulala, wengine walia
I'm not.